tahu gobukwe usawang ijuru jera chane tuzichara nana wa maraika tujibyo kujwa bitandujwe na bisin tuzawa dukunda nje tuhoberana abana bakuye mundi charimye nje mifurije Teguriwe igimanda izabivuze tuzamusanganire twishimye ese nshuti yanjye.